Members, national executive members, Nemimese, Varume, Noakazi, Vetamsaku, Nevan Vese, Varuyapano, Venigaino.
Zimbabwe yakanaka vakomana.